Hashtag Vuka Mjita. USabata uyafuna ukulungisa izinto noveli. However, his brother doesn't see the need for others to intervene on their healing process.
No, but manje, it's not even about umphakathi. It's about me now.
Ngicabanga ukuthi imizwa yakho manje ayisafani. Ngesikhathi ufika. Ngesikhathi singale. Ukhuluma nobhuti. Ngiqaphela ukuthi umzimba wakho ubunokuqhaqhazela okukhona. Ucabanga lokho kwenziwa yini? Kungani uma ukhuluma nobhuti uqhaqhazela? Mhlawumbe kwesaba.
I think ekusuke kuvuke kancane nje ukuthi eyi nango-ke. Especially uma ethi umphakathi kwathini ethi why? Seqalile.
Yeah.
Ungafuna uku-engage. Because ngiyakhumbula noma bengibize ama-street committee nani, ebeyavelanga esasho the same thing I share. Athi why ngifuna uku-solve izini iy'nkinga zethu nomphakathi. So make sure kanjalo I just a little bit angry because he's doing it again. I felt like that.